Nimeapa ya kwamba sitauza kura yangu.
My vote, my freedom.